Le tau hoko te waki he whawhiawhia e hoko ke whawhiawhia i ar matanga, a ki a whoi hiwa. O hiwa uraki e whakahoko ia e praise te arabona, o whiwhi neia o Solabuna, koe taha o e kau uifi pe o whaiako i e Manurewa High School, pe a mui mui atuai a Lilian Iongi, o whiwhi ne o Emily Iongi. O ia te tau teitari, paspas mai praise buna. Whakahiri ai o mohiwa koe ni, Hoko marea wa ari Sikari Moala, whae ne rea, ka tau hoko atu rewa. We are coming to the last quarter of our evening. Hoko atu rewa ai ngahi items e floor show. Pe toki tāpuni i e tau performing artist tonight, Benny Markisi, ka pehe ki a Indra Moala. Mālo. Praise Buddha.
Thank you.
fa tau whanau tare nidia o tau whakaamu ke tau ohake ki he tōunga o tai mārua ngā nge i he malae o e whaiwa Music and Art o tokanga ki ai tau mua o e pōkoi ni.